sasa keleto ego sasa keleto ifono ningumhlaba wonke ngikhelo vume
when asandwa when amiga gonke ogunga pezulo ogundula gonke ngikwazi ungenzo muntu you say impumputhe wangoni sindlela no reason to spend time in a oh I'm can't tire uyinga lo si umdala nike yona wakhombi single pezulo wangisa kona ngibe pile mangisaduze kwakho Ngipe pile mangisaduze kwakho
Ngikusasa keletu
keletu
Ngikusasa keletu Ngifona ngingumhlaba wonke
Umhlaba wonke Wesanwasa
Ngikusasa
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 Pat umhlaba
umhlaba
uyindlovu gaze elikwelo lwase mangikhakhazelule tukushisa njengejasi mangiza ngemibuzo unazi izimpendulo kuwe wena wedwa kuthuzelo wami umkhulo ngixhumeke kuve ikusasa lami nguwe Long eating and beg a pansy gon can't get put to me. Then I'm peppy, lemon said to Zebraco. Keep peppy, lemon said to Zebraco.
Ego sasa, get
a letter.
Ego sasa, get a letter. If only me,
tell it to you.
He can't go for me.
West Tambo Sami.
Umhlaba
Ngicela uvume, ngicela uvume, ngicela uvume.